let's see what's on here.
Toronto Ranger Beach and a Fullerton Miller Bug Sarah Scatting PC and Bidding Better, Yellow Bugs. Toronto Ranger Beach and a Fullerton Miller Bug Sarah Scatting PC and Bidding Better, Yellow Butts. Toronto Ranger Beach and a Fullerton Miller Bug Sarah Scatting PC and Bidding Better, Yellow Butts. Toronto Ranger Beach and a Fullerton Miller Bug Sarah Scatting PC and Bidding Better, Yellow Butts. Cherry, orange, peach, and apple are female bugs are skating the ice and biting their yellow butts.
Oh, now the TVs are on. Oh, I didn't know you guys came here. Let's play ping pong right now. All right, here we go. Wow, this ping pong game looks good. Wow, this is very exciting.
Oh, whoa, 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 whoa,
whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa,